Set up.
Bandandani sagule mbani akufuna plani ndani tisachilu tenkani ulinizinga ukablaga risenza ibele so ina roundi mpaka na ditenta kama iwe so nenda kori wasonka kuize mbele la bomba usama yose iwe so nenda kori wasonka. Movutika mandikan ukachuluki tankan ifetingo kuikan ndakula movutika mandikan ukachuluki tankan.